Thank you. sonal yaay moy lima jaxal yaay moy lima tital yaay moy bodi dama onta.